emali yakho naye sokufuna bila kafe because nawe bila kafe ni kali ipe la moyo nawe so mapi yakho maha.
Wait, this is real pretty, my girl.